Sure this isn't put on correctly.
Looks pretty straight to me.
Jord on the Greg Lott Fitness Channel, you looking forward to your session today?
Always on his phone.
Today, we're going to be doing some deadlifts. We're not going heavy because it's quite an injury prone exercise, but we're going to get a bit of stamina and endurance on our lower back, so let's go for higher reps. Check it out. Da 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 da